wa basi.
One hour.
Each way.
Yeah, one hour each way.
And they came twice a day. Yeah.
Wa baba mafela bantu. Komanga simadziwa sobati mangorunga ri abori madzimo enda de kuti vajava fera vajava pita. Venango sambira mboye enda vajana samba vapita. Yeah, monga vamuji vatu vampepo apa palibedirawo. Kwachizere kulibedira midzi mbiri kuri. Ndeyo pamene vaja vanhu kuti vakwana ndito. Koma pamene vaja ndito chisanga unese mwachiono imbazi mai ujojo Soyenza kuti vasangalala kwambiri chifoja zimene zaoneka. Ngati mana tongori kwa opanda dipolina lirirose mori kuja kwadambe ngakhale mafumu amakanakana mana mori chipongo chidamba kale kale koma tona kuti kungwela nuli lo thandiza uvurikitsitsi monge zimori thandiza ori chisanga chathu chosatha tingofuna kuti mutisiyire foni nanga eya